ndifuza yende gushika kure kuduza muziki ndundi donc muziki ndundi ushike kure nko gutwumviriza izindi z'abandi bari nyamahanga twitwebwe ba jeune turasuzugura ige dusuzugura akazi kabona umenga kaya kazi ntako ukora donc ukabukeneye akazi keza natanguye ndi Dj Franckiss ntangura ndi hasi afise tufagate nko ku mamatos afise za matos nayo nifuza kugira kandi ni na DJ atabunaze
ndasuye kukuramutsa ndaguha ikaze kuri Le Berceau murazi yuko hano twama tuvuga ibintu by'akazi ibintu byo gukora bishobora kuduteza imbere hanyuma tugateza imbere n'igihugu cyacu tugateza imbere na Afurika muri rusange rero muri no minsi ndiko ndagenda twarahuye n'umuntu amazi iminsi avugwa kugacana ngaha mu gisagara cya Bujumbura umuntu afise akazi yavuye kure afise iyo yavuye kandi afise n'ahageze kuri uno munsi
ndakuramukije
ndakuramukije
amakuru
shimwe imana gute nawe
nanjye ni sawa ego nashaka kubaza akabazo ka mbere kanje mbega DJ gisigurike
DJ ni disc joker majambo yose kandi nawo shavuga mvanga banzi y'umuziki
ego twebwe muntu ibikorwa twiyemeje iminsi yose ibyo twama dukora no kwerekana abantu hirya no hino twavuze yuko tuzaba twegera baba abarundi cyane abandi bantu bo muri East Africa mbere n'abandi bo ku isi yose ibyo bariko barakora kugira ngo urwaruka nago ruri nyuma cyane ruzo bari kuraba izino video zacu zo kurikirane rushobore kugira icyiyumviro ku byo rugiye gukora cyane ku byo gukora cyane ku byo basanzwe bakora agasanga bari basanzwe bakora nk'ibyo twako turavuga hano bagire icyo babikuyemo mbega DJ Franckiss ni ngorane izahe wa murahura mu kazi kawe
bon kuri jewe no vugashi ngorane ndahura nyene gusa nyene by'ubuzima nyene bisanzwe rero muba mu kazi kanje nta ngorane no bwo ndahura kwera nta numwe turavugana nabi cyane ngo dushwane ndiko ndakora aho mbandi aba bose aho bari
yego
akazi kanje aho kankuye ko novuga ati ko umuntu natanguye siko ndubunye kubera natanguye ndi DJ Franckiss ntanguye ndi hasi afise tufagate nko ku mamatos afise za matos nayo nifuza
kugira kandi umuntu akuze
atabunanzi mugabo unye aho ngeze ndabishima imana cyabonye ndagishima imana donc bisigura yuko aho natanguye ndi siho ndubunya nkuko aho natanguye nkorera atariho ndubunya naraciye muri boite cyamugare n'ubundi nga Campero Club
yego yeah. Mbega ikigwa biriko biraguha ku byerekeye aho kazi uri kurakora ku DJ mu Burundi n'icyaha
bon ikiwa niko ndakuramo ca mbere cyo ni kubanza kubana neza n'abantu kuko akazi kose uri kurakora utabana neza n'umuntu nta namushobora gushika kuko nujya mu bose zo kurondera kubera cyubahiro wowe deja nyine uba wiha so kindi naco muri akazi nkora ndifuza yende gushika kure kuduza muziki ndundi donc yaba mama wawe twe aba DJ tuko turaduga cha yabandi bajye baririmbye bakiri hasi tugageze kubaduza donc muziki ndundi ushike kure nko gutwumviriza izindi z'abandi bari nyamahanga hamwe natwe bashobora kuza baratwumviriza cyanke natwe bakazi baradutumira tugenda gukora mu yandi ma festival yo hanze nkuko aba bose bintu usanga batumiye nk'umu DJ wo mu kindi gihugu natwe twifuza ko ibindi bihugu badutumira ya
mbega ni impanuro ha nk'abandi bantu bakiri batoyi bakiri mu nzira ariko bari kubarakora uwo mwuga wawe
premierement il faut ko bakunda ibyo barimo kurara ijoro uhagaze bige skin choroshe ibiranagwaze biranagwaze donc je chino hanu nka mu ba DJ ba upcoming ariko baraza atoya bacu ni foko bakunda akazi kandi bakamenya ako kazi ariko barimo ico gasigura nico ariko bararondera kwera akazi kacu sako kuvuga ngo ni kugira ngo tujyohegwe nakazi yo karajyo yakora harimo umuziki mugabo nakazi gakomeye gose kuko nakazi sho jen sho gushika nk'umukindi gihugu watacushitsemo urumva kwereka ko umuziki bivanye n'ukuntu akazi ugakora no kuntu abantu bakwakira bagukunda kandi abantu ntazo gukunda ubereka uko tari foko bereka image nziza donc no bantu rako bakunda akazi barimo bagira karekana isura nziza oya
wavuze ku kintu cy'ukurara amajoro gugwaruka mu Burundi ukuntu ikorora akora icyo ubabwira kugira ngo bave mu itiro bahaguruke bakura amaboko mu mpuzu ubwira ugwaruka guno munsi ugwaruka mengo sinzi ukuntu bivuga bibone yuko mengo ubuzima bwose mengo buroroshe mengo n'umuntu naho aba yarose amafaranga mengo yarose byoroshe mbega wo bahanuri ki uraho kuya wa mubira iminsi yose kuri amajoro wa murara igihe cyose mbega ugwaruka go muri no minsi go muri kino gihe uruhanuri ki
Jicho na mihanuwa ni kwa kundi ngele ima jekubuga mungayi ni gukura ama uko mumhozu tukamenya chai chubu zima kandi ikindi nacho chai kuri tuwebuga bajon kushuwa nga bajon kuri tuwebuga bajon tura suzugura aige du suzugura kazi kamonu menga kaya kazi na kukora donk kukabukeni ya kazi keza donk na kazi kago suzugura gari kwa kajia gato kazoguha ibisumba kuko uko ukora niko ugwiza umwimbu ya kwera ushatse guhera hejuru biragoye ifo kwera hasi uduga kuko andi bazaho twese tugeze twahereye hasi turondera ubuzima kuko
aravuze ikintu gikomeye cyane gose avuze yuko yahereye hasi aduga atahereye hejuru kuko yahereye hejuru ashobora no kumanuka sibyo sivyo washaka kuvuga nivyo washaka kuvuga
kwera keshi urashobora guhera hejuru umugabo keshi uhereye hejuru biragoye kuko hari ubuzima bumwe mudacamwo hari ibintu bimwe mudacamwo hari ibibazo keshi mudahura navyo kwera keshi uhereye hasi hari ibibazo bimwe bimwe uranahura ukamenya ikintu ubuzima buri urumva ukamenya ikintu dija nimba ari amahera uronse nimba ari yo 200,000 uronse nimba ari yo 300,000 uronse ukamenya ukuntu yajera kugira ejo uzoshake kugura chaki ndi wifuza nimba ari matosi nziza uyigure kuko ntuzoyigura utari kurabika ntuzoronka ngucu usesagura iki ya donc ukamenya ukuntu ujera ubuzima bwawe
uvuze ikintu gikomeye cyane cy'ukuronka uduhera ariko ukamenya yuko ari uduhera ugenda urabika kugira ngo uzogure ikintu ejo uzogura ikintu wifuza kugira ngo ushike kucyo
wifuza
ya nawe niko byagenze nibaza mu buzima ubu aho ugeze nibaza yuko ari
ndashima imana ndashima imana kandi ndashima imana kuko ndabye nka matosi nari mfise nkitangura naho ngeze ubunya biratandukanye kandi biraje ndabishima kuko Imana niyo nkuru kuko n'Imana yagufa kuko Imana ifasha uwifashije nishobora gufasha nawe amaboko yashyize mu mpuzu gucye donc il faut ko gerageza kurondera ukabika kuko tantu umuntu aratunga n'umuryango no utabitse umva kazi zakawe
bica biba bishoboka mbega aho kazi kawe ukora karimo duhera kari turafadika
muta nta kazi nakabe katarimo amafaranga Jose bisaba kumenya kwanza ukuntu witwara kuko urashowa ndetse naka kazi kiwanje ku bu DJ urashowa kubukora kandi kazi mugo utazi ukuntu witwara ukuntu wewe wipanga ugasanga n'amahera naho yakorera naho ari menshi ugasanga utazi kuyajera ntacha kumariye so je cyo no vuga kazi kacu karimo amafaranga kuko yaba katarimo amafaranga inzumba muno iri hagote eche no fugura gute cangi impuzu telefone shapo namba ino bigura gute
uva muhira
ubwenge niyo kunda donc amafaranga arimo amafaranga arimo kabisa
hano dukuye mu kigwa gikomeye cyane gose agasanga udafisa kazi kugira ngo ushobore kujera amafaranga uteza kumaza kurondera akazi kugira ngo umuntu aronke amafaranga kugira ngo ushobore kuyajera hano twizi hano hari ikigwa giciye kiza mu mutwe wanje kuronka akazi agasanga utagafise kujera amafaranga ukuye muri ako kazi ukagira ukabika uduhera duke tugenda turacika ko kugira ngo wubake ejo heza ni ibintu binyigije cyane gose kandi Frank ndagushimiye cyane kuganira tubiranye nongera ndagusezera hanyuma mbega mbere yuko tuvana ndashaka hagire akajambo kihariye nka wewe Franckiss akajambo ubwira ugwaruka ariko turabana kavuye ku mutima nk'impanuro ko barakaye
aka akajambo nubwira ugwaruka nkanje nuko twogerageza gukora tukareka gusuzugura akazi kariko kose kuko kagi suzugura ahige usanga ariko kagushikanye kuri bimwe bifuza kuri ajya mahave ofise
ya turabashimiye cyane gose DJ Frank ndagushimiye cyane
nawe mtawe
eh kandi wakoze kutwita bae gusezere na fans bawe
fans banje
wabire yabagire subscribe kuri no Berceau
ya ndabashimiye kubona namwe ngampaye no mwanya tugakorana ongera seza na fans banje ama utaragira ka kantu aga subscribe
cyangwa like
aga subscribe kuri no Berceau kuri channel ya Berceau bakagire kugira babandanye bakurikirana ibiganiro byanyu
bana dushigikira
na kantu nyene
eh yeah okay
all right peace
DJ Frank ndagushimiye cyane
sawa
okay kuri wo ari kwatwumviriza wumvise ubuzima aba DJ bahani Bujumbura babaye nibaza yuko umaze kuvyumva wumvise ubuzima babayemo bwa misi yose hama ndongera ndagushimira kwa abanye natwe ukatwumviriza kuva mu ntango gushika hano tugeze agasanga ibyo twako turavuga bya kuryoheye gira akajambo utubwiye ngaho hepfo muri commentaire hama ongeye ugiye na like gusezeranda kubwira yuko tuzusubira muri video izokurikira